ka go re tlolele pele le thulaganyo ra amogele ha beng ba thulaganyo go tsena ka go botsana post meketse se baka se ke amogele maitso me boitumelo mo thibamene go tsena ka go botsana post ene le business development and relationship manager me ga o si ona hano le o e leng gore o tla mo patile ene a tswa ka go ba Seriti Society me ke na hano le mo ka me Seriti Society maitso me Vivian Masibi botsadi meketse se baka se ke amogele
Ralebo
ga. Ha go na le botata. Me marisimo le ka yena go mwe re bua ka lenyalo le letsene mo go lone gore ke lenyalo la modema.
Ralebo ga rra. Botswana Post e nyalane le Seriti Society go isa ditlamelo ko Batswaneng. Ditlamelo tse ke tsa dituelo tsa premium tse re di bitsang re premium collection. Tse leng gore di kgona gore di bona le mo diposong dingwe le dingwe tsa rona. Me seng mo diposong hela le mo maranyaneng a rona. Arabi tsang hela re digital platforms Poso Money rena le Poso Online Poso App le ngwana rona o mosha o bidiwang gote Self-Service Kiosks e bong VTM ye leng gore re nna re ntse re launcha se era
maitso a re bua ka Seriti Society Seriti Society ke
Seriti Society ra ke mokgatlo wa iphitlo mokgatlo jo ya nwang ke motho ka bono se jwa gagwe aba ka tla go itirela phitlho ya gagwe e motlotlang ya Seriti Society mme kwa Seriti Society ga se ka iphitlho hela rena le gore o ka ipolokela madi madi a tshwana le a go ya ko meletlong moletlo o tshwana le gore o ka eletsa go beela ba ga yeno le tlapa ba ba sa baleng ba tlhokagetse o ikopanya le ba Seriti Society mme o bo o dira dituelo tsa gago kgwedi le kgwedi go itlhelela ngwaga yo o batlang go baya letlapa ka yone ga o le ngwana a sekwele o ka tla go ipeela madi a gore re nakwa ga o aloga o bo o sa tsenya bagolo dingalo ba tsena mo dikolotong tsa go go direla moletlo wa go aloga wena ka bo wena o ka ipeela madi o ka ipeela madi kwa Seriti Society a go ithekela le yone pura-pura ya kaloso ya gago le ka go ikokotleletsa madi kwa Seriti Society le ga e le ka lenyalo tota o kgona go ipeela jalo
ke mangwe e leng gore o qualifyela go dirisa Seriti Society
mongwe le mongwe o qualifyela go dirisa Seriti Society jaaka ke ka ga se ka ika bomme ba ditafole re ne re lebile mongwe le mongwe e leng gore ga ana tshono ya go dirisana le banka mme ka jalo mongwe le mongwe o ka itirela jalo a mme yo bereka mo lapeng
dituelo tse matsamayang
dituelo tsa rona di kotla se thata re na le lekanana le go bidiwang go te standard la 20,000 le simolla hela ka 32 pula kgwedi le kgwedi
mme mogala e le gore ba ka di tshwara mo go rona e le gore ba tla go buisana le rona
mogala wa rona ba batla ba batla go re tshwara ba ka re tshwara mo go 7241821
gape
7214821
ke di platform tse fetse leng gore motho ka kgona gore a di dirise le gore o dirise yang gore a kgona gore a kole ditlamelo tsa Seriti Society
era ke ya ka re buile o kgona gore o tsene mo any one of our post office lady kiosk tsa rona tse di leng mo mabenkeleng a Chopis kgona gape le gore o ka tsena mo Poso Money a tlhopha Seriti Society gore o eletsa go duela Seriti Society premium mo go yone rena le mobile app le digital le Botswana Post Online e leng gore e accessiwa ka maranyana ya internet through our website and as well ka self-service kiosk ke re bitsang hela re VTM era 24-hour access to services through Botswana Post as part of our interim strategy ya digital se e tsamaelana le road map ya ga tauto
go tsadi ke le ba go mena ga nyetle re ithagaletse go le ba go di east me gape ya no nna go ya dikhang se tsintsi le metla ke se ba ka se ke le go re le itse le bone tsapa e gore le tele mo tsatsing la gompieno le letse masego tlhama sego no mo go tsotlhetsa le dira
ra le bo
ga
rra ka go ri allo go tsenya rona be wela ka tsela entse njalo tle magisute jana ke itse gore re tswara thuleganyo me khaitela ke skarang o be se bo sena o ka ha be ke go laela le ene ka bo hehu be ga re tswara jalo khaso di khan tsana kwa borobedi ka teme ya se kgwa me re di go nela jalo ka o tsileng ka betse.